Kumachielo ni piny owacho ma pacho kaendi koro to ijiwo mondo ochore e lwete omenda ma ichiwo ne skunde sekondar mago eko mag piny owacho mondo okelne yot ne jopuonje madongo e skunde go eko e chulo gope mabende gin godo. Marceline Odero nigi ler mathoth.
Jopuonj madongo mag skunde sekondar ma opogre opogre kaunti ma Homabay koro ywak ewi nok mar omenda ma ichwalo negi kod piny owacho mamalo e skunde mag sirkal, ka giwacho ni ma en gino ma osekelo gi midhiero ahinya to e weche mag suppliers ma giwacho osechwalo kata moko kuom skunde e doho.
Kapisho to pod rach rach, kilo pod rach, orach, oyinyon. Bedo ni sirkal oro pesa kendo lando no. Pesa matin ni is not what is there on the paper. What is on the paper and what is said is different. When you have fees, sirikal bende wacho ni oro pesa ma matin. Koro uchuyo gi suppliers ma chuno wa ni skul nyaka tidiri adiya ma kata ka alot ni kelo to seche moko chuno ni dhi e market.
Application mar sirkal en obiro mondo support mag somo in a day school kaka nyithindo somo ka gipuonjogi ng'eyo gige somo to gi gik matindo mag operations. Pesa ma jonyuol chulo basically pesa mar chiemo. And therefore, ka sirkal wacho ni giseoro pesa, kik wariemb nyithindo. Wariemb nyithindo mondo okel pesa mar chiemo ma en breakfast and lunch. Up to now, kata one we go, one of the persons who must supply is the chiemo chalo kaka mo, sukari, but mangeny, around 250,000. Koro ma miyo weche bedo matek.
Ka koro gikwayo piny owacho mondo jiwe lwete kendo chwegi omenda malong'o mondo ginyal tayo skundego e yorno makare.
Nyalo wacho ni pesa ma a ir government tin, to mwatiyo godo ng'eny. Iyudo kaka sani government nooro pesa, to ooro pesa moro matin kabisa. Iyudo ka gowi ma an go kaka e school ka an gi gowi mar milion aboro. To pesani king'iyo gi mobiro, ok onyal chulo gowi mar milion aboro. Ma samoro ibiro yudo ni suppliers ginyalo tero kata school e court. Omiyo wakwayo sirkal ni mondo kaber to gimiwa pesa mowinjore gimiwa. Mondo mi wakonyre gi suppliers magwa mondo skul orang maber.
Marceline Odero, Kala TV.